Like, and it's crazy, my damn sleep, kuna majo. Eh, and it's crazy, mnapotea tuna pesa za watu. Mia mta nikula, siyazi tumafaya na sita tumafaya. Kwani nini wakina nani? Allah.